Motsetso dumela go le go ka tswang gore re di tseo le teng. Ke na jalo le kapteni wa setlhopha sa go setšhaba senior national team e leng thata ya one ditlhokwa. Wo ga jaana a le mo Port Elizabeth South Africa ga mmogo le the Zebras. Titi madume.
Ke a go dumedisa Stana ebe ke dumedisa le batswana ko gae.
Titi le gorogile mo Port Elizabeth kontse jang seemo ke eng jaaka le gorogile ebile le setse le kile la ikatisa ka kwano ditiragalo di ntse jang?
Re gorogile sente mo Port Elizabeth Stana. Re gorogile ka Saterdaga ne re emeletse phakela ko Botswana ka base ra bo re tsaya flight ya rona mo Johannesburg ko Oral Tambo re ta mo Port Elizabeth. Re gorogile maitseboa ka nako ya bone mme re ne ra amolesega ela sente because erile re tsena ko hoteleng ate ko airport base e be ne setse e fithile ga le ya gore e re tse re tise mo hoteleng ya re goroga mo hoteleng ra ithela arrangement setse di dirilwe ga re akara ra nna sebaka se se telele kwa nte nna ra simolola ra tsaya dikhiela e be re thamalela ko mantung a rona.
Titi January bue ka setlhopha sa gago motho o ka batla go itse gore how's the mood in your camp batshameki ba gago ba mo seemong se se ntseng jang re lebile gore setse ba itse kgogo ya gore ke Aforika Borwa le Sotho ga mmogo le Eswatini.
Go bua ka mmoti mo campaign obviously ke nako e leng gore the battle is around the corner so usually sometimes o ithela go tsietsa gore o itse gore mmodi o ntse yang because over excitement sometimes can ruin things gape ga o inyatsa kana o tsena ka moo o kotlometseng nako tse dingwe le gone ke disadvantage but hela se nka se buang ka re everything is fine we are focusing towards the encounter in gore taba re na le one mo purimani ya ka moso le tsone setlhopha sa bafana se e leng gore ke tsaya gore ke kgetho a le mantsi re ntse re tshameka le sone last edition ya Kwasafa o bone gore nna re tshameka le bone mme ka lesego ra kgona go fenya ra fetela ko legato le lengwe se e leng gore se 'ira game ya ka moso thata le go feta gobane ba taba itse gore re setlhopha se e leng gore re kgona go makatsa nako engwe le nngwe ga e le gore o ta o re lebetse kwa tlase mme hela se nka se bolelelang batswana ke gore re malala a laotswe gore re ka tswaga re tlhabana le yone South Africa matsatsing la kamoso.
Motho ka batla go buisetsa morago Titi a re boele gape ko Durban ko Kings Valley Stadium ko o nositseng no ya tlhogo kgatlhano le sone setlhopha sa Aforika Borwa se gongwe o ka re tsa wa re isa mo karolong yone eo ya gore kgwele ke eo ya tla wena o ga kae o tsaya tshwetso leng jang?
It was a very special moment of my life ha ke ga kologelo because ine ya bula mabati a mantsi ya gore di team di kgone go bona boleng le bokgoni bo e leng gore ke kgona go tisa mo lebaleng mme hela compared to now because gompieko ka nako gore o ithela le gore re na le disadvantage ya gore re na le ngwaga le hafo re sa tshameke kgwele ya dinao ko lefatsheng la rona so o ithela le gore in terms of football kana a sore e tshamekiwa ka mmele o ka ba ready but mind wa blara ke so se e leng gore you need to be prepared and everything it comes from mind so ga o na le lebaka le lentsi o sa tshameke kgwele ya dinao o ithela le gore you are mentally unfit gore o ka tshameka game ya selebego se se ko godimo mme ka bontsi ba ite ba re go tswaela gore bakatisi bago ba le tshameka bolentsi yang because ga o ka ela thoko kgwele motshameki ore taba gore o tshameka re tshameka le setlhopha se e leng gore they are physically fit and mentally fit so you can't like go to them pound to pound because ba ka go bola that we're gonna play a highly tactical game e leng gore we're gonna make sure that like most of the time we put the game on our advantage not gore go pheka bus no like we are going to manage the game ha re so re bolengwe lengwe re tanna re ba kubugela mme re taba kubogela ha re bona gore nya mona ke chance re ka ikubogela gape it gonna like o bua ka one motshameko e leng gore kgwele ena ata ya hela ya tsana le toa ro dirisa di set piece because if you can look re team e leng gore we are good mo di set piece we can bear the game more on mo set piece like even yesterday or some gale Namibia we scored a goal from that kind of set piece situation e leng re na na cross e khamanyana hela ya tsana le toa.
Alright, Titi, stop us go hali bokatisi jwa gago bo tsoga botshameka le stop us Africa borwa a kwa Nelson Mandela Bay motshameko e le gore e tlabe e le wa semmuso wa Pulomadibogo o ya yone tournament ya COSAFA senior challenge ya 2021 re leletsa masego le matlhogonono la bohelo arege Motswana molaetsa kgatlhanong le COVID-19 ga mmogo le thotoetso ya setlhopha sa bosetšhaba.
Eno ra ke a lebogastana ene molaetsa ero ka o gang ba tshwanela ke gore bolwetse jona bo teng bo a tshela ebile bo ntse bo tsweletse bo diphatsa ba ithokomele re ne dire social distance ga go sa tlhokaleng gore go nne le mosuketeng a go tlhokale gore re nne re kgobokana teng re dule mo malapeng.